Regulativo, me posso. Na kona ngicela ukushayisa. Ngani ngishayisa ngale ayika. So, anga ngicela ukuthi ngikhona ukukhuluma nasi. So, to the end of the world, till I come to you, it's so natural, we belong to you. Oh, 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 oh.
Ngicabanga ukuthi imithombo isile. Imithombo isile lapho.